sekushintshe kanje la.
Hayi bo. Siphamandla bafo. Hayi bo uzungulile fethu. Uzungulile kwethu siphamandla fethu. Hayi bo futhi sikhathe singangaka fethu.
2 weeks wonke, 2 weeks.
Hayi futhi ngeke phetha. Ah sibonge fethu uzungulile siphamandla fethu.
Mama. Ngisaye usiphamandla igama lami. Yazi ngoba.
Hayi kusubani manje?
Ngindoda umfowethu.
Ngindoda umfowethu.
Ngile ondoda manje ngiyaqhoma emabhilidini.
Wash. Wash wash wash.
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 Yeah. Yazi ngifike ngenzani ngale?
Ufike wenzani baba?
Ufike ngakubulala ujele.
Ngakubulala isiboshu. Ngakubulala abantu abasebenza ekitchen. Wash. Yes. Correct. Nampela.
Correct. Afuna ukugcwalisele futhi.
Ngicwasela ngani baba?
Bukani.
Too
much, too great,
bagel.
What's that?
Mina, uncle.
Hey, what's that? I want a bar.
Buaga, move and so on. Zada, ma move a bit more shy, chill now.
Oh,
someone, my girl.
Wash.
My back is busy.
Ngibona ebusweni njani?
Shusho ngibona
nje. Umuntu njengama akabizwa ngeankele. Ngiyindoda umfowethu eyashayilelwa amabhilidini aseDubai. Yangizwa wena umuntu kaBaba.
Ngikuzwa ankele, ngikuzwa njalo sokho.
Letha la zonke lezi zinto lezi nemali osuyisebenzele.
Oh, iankele ilondo. Omashisi inombolo zabafethu. Besebenzele kanzima ankele. Ayikwazi lokho, eh? Ngiyifunde nje intsimi semasungeni, ne?
Kaze ngasaba.
Asi off set manje. Up, set, left, right. Kuphansi streets.
Oh, masking intsimi, masodlala.
Wena ufuna ungimashisa inombolo zami. Engizitheshe kanzima ngiyitheshe abantwini. Uyothesha mina wena, ngoba uphula yini? He? Ngoba uphula wena sebe. Eh? Ngoba uphula wena. Wena, check. Uhamba ngamuphi lenqwe? Womuphi lenqwe? Njengoba umasha no-17 ofuna ukuthesha izinto zami.
Eh? Ayi mina ngimasha ngombo la emasekhaya.
Wena nosekhaya.
Ekhaya.
Hala wena sebenzi. Ungangusweka abantu ungabazi kubona wangazi ukuthemba ukuthi ucotshoze 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 wenqwe. Eh? Phezula le.
Bana lo uthi ungithole ngingakagezi.
Ayikho le nto yakho uthi kahle kahle ufanele uqale ugeze wena uqala ubusha umuntu.
Angithi kumele ngiqale ngikhiphe amabhadi lapha olwandle.
Hayi ukuthi usafanele uboshe isikhathi eside ke wena ukuze uzokwazi ukuyenza le nto yakho. Hayi. 2 weeks. Uzenzinja.
Hayi malale.